It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all about superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, toe leather scent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this
way. No matter black, white or beige, chola or Orient, babe, I'm on the right.
Da 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 da